kabisa ili mtie mwana utakupiga
I'm gonna make you mine. Thank you.